Ero kama na nyanyi kwa ramoga juanga chelo machelo kaka bende watime J Media mar bende yangu ni oganda go ikima bende ni e piny luo tich mage timo kaeto bende oginyiso ni nege chako kanye ang'o ma gigombo timo gigombo ni gigi kanye kawuono ni endi an gi wendo ma bende otimo limbe J Media chelo mokuongo kendo bende oganda mang'eny osayango nyinge kaka bende unene ga pile iluongo ni Bruce Willis Omolo ka indi e J Media mondo bende olerno matin ewi bende promoting promoting jo thumbe kata jo hangla kamachelo bende wan ka ingi nyadende ma bende ok winje dhowa I'll be giving her time maybe I can express herself about the ajawa industry you know one two question kaito bende watiek gi Bruce Willis kwa chako ka indi Bruce Willis inyalo ngiso ni samoro nyingi ma ji ok ong'eyo cha en ng'awa
mokwongo dago ni erokamano ajwang kuom hostwa kawuono kendo bedo gi gimoro aila ni koro an gi nyinga iluonga ni Bruce Willis mana nyinga mar oledhi kaka uluonge ka but nyinga mar ID en George Wilson.
George Wilson.
Yeah.
Upande huu mwingine tuko na nani?
Kona Lynn.
Lynn?
Kathleen.
Kathleen. Kathleen, asante sana kwa kuja kwa AJ Media. Labda umefika huku kufanya nini siku ya leo?
Siku ya leo nimekuja kuonana na msanii wetu kaka Talanta. Na imekuwa siku mzuri. Yeah. Yeah, tumeweza kujibamba na yeye na ni mtu social pia. Mhm. Yeah, nimesikia vizuri kumuona na pia wenzangu wa TikTok.
Kabisa. Wewe pia ni mmoja wao wale ambao wanafanya pale challenge TikTok?
Yeah, mimi ni mmoja wao.
Uh-huh. Umefurahia kuona nani sana ukiachana na kaka Talanta?
Wote. Nimefurahia kuona wote kina Bruce, yeah. Kina Amy, uh-huh. Kaka Talanta mwenyewe.
Kabisa.
Na au wengine pia.
Thank you so much for having you here. I'll be taking some question from Will. I'll be engaging Bruce about some ajawa industry question. So don't be bored. Nitakwenda kuuliza wewe pia tukiendelea. So Bruce, tiji mara promotion chako kanyewe ndi tuloma romna di chini kacha.
Ndalo mana chake promotion ama?
Promotion mari chako igamane.
Okay. An awachina join TikTok on 2020 igamara alfario prario gachiel 2021. Kanya mana yudo tulo mar chako TikTok kendo emana chako gi jothumbe mana mos makoro achope kuma wantire kawuono.
Yeah. Nini chon nange ka ni Bruce Willis nja thum nikech sama na neno TikTok na neno piny kanyo ndik ni Bruce Willis ere kaka ni nikech ini ng'at moro mobiro ma ong'eyo kaka ni deal gi TikTok kaindi idea gi ni golo kanye kata bende nikech TikTok omako mana match bang corona kanye lakini ni biro ga idea moro mar kao thum tikete gi sound chande nyingi be wuok kata chande idea gi kini biro kona
okay na neno ka ni ntie neno ga dhok moko gi kaka jo bongo jo reggae tumbe gi janeno kane thoth ji ne timo gi TikTok but wan kaka mikwa kaka mik joluo maro nagi wan mikwan ok gine na ahinya koro neno ni kwa chako gimoro aila ni nyalo konyo mondo wa uplift jogwa gi mondo jotim challenge wero the viral ng'ato ka ng'ato winji
koro inyalo paro ni ang'o mano inspire you mondo ibed ja promoter ma ok idwa ni ibed ja ajawa lakini itimo tich mabaya masiche moko kana nyalo neno
gimano inspire nen kaka jomoko time na neno kaka nyalo tajo ng'ato kaka chiel kaka Movin Freeman yeah. Leon Hart gini joma nanyo kaka gitimo gini mamba wacho kaka gitime ni we have the same ambition and the same nini koro be gine joma nomiya motivation mar donje gino sana sana yeah.
Koro gine mane gi mi kanyo endi gimadho kisungu wacho ni kanyo motivation mondo donje kanyo
gine mane gi miya motivation
pap ka indi jothumbe ng'eny be seche moko yudo ka complain niyo kata yudo simi moko nagolo thuma kama Bruce ano ni mondo ipromote na
complain ng'eny inya yudo ka ng'ato samoro ng'ato awach ni ng'ato golo thum dong kosa golo koro neno ni mare ok odwa timo otimo mana mar jomoko kaso eyo mar promotion ya juang wamingi ni koro ng'ato ka ng'ato mii pesa ng'ato biro gi dhoge nono
yes.
Ere ngami dhi konyo mapiyo.
Obero kama chungu nitie.
Kato midao, ngato ngisi ni konya an koka gine. Yeah. Kori ngeni, much of your attention, ibro miyo nga majado, jadola nikech kata kata TikTok kanyo onge gimoro ni free TikTok wadonjoga gi bundles wadonjoga gi ginene makoro kata ka ng'ato mi gimoro matin wachwad ne ng'ani kaka ginene ni mondo ginene to won ok no kod ok ni watenganisha jomoko ka ng'ato ng'isi ni tim kama kikine ni ng'ano kdua nyanya ni kata imbe in upcoming isa the studio ke studio to record gowi studio gine
nyako chul
koro kata kisa the studio no kata certain amount mondo jomoko tim nyango o tim ni godo promotion ke TikTok kai sani TikTok ema deal ka godo sana moingo YouTube
kabisa
inyado kata kaja thum dagolo tu okwongo menjo TikTok ariyo moka dek
kabisa
chwade kucho cho okiyude kata Facebook okiyude kata YouTube badaye ko kosa gole obiro keta keta for future ginene mokete kuro
kabisa
koro ngako akwani ngato kata kaka to kwa isabun ko ngisi ni ana deal ka kama kama kwata wacha kama ingono emi biro konyi go
aneno ka nche pecha moro mani golo ni nche collab mabire kinde and gi ka okan wrong godongo so gini mani keto pecha chande in ga diri mane koso ni nche nche ka record
odinge ni ngeni wan kaka jo era me ka jawa chon wange ga ni ndok nyal rewore gi odongo so wa makoro ni omi wabuok manono kaka wan ma fans ma jo wacho ni he kar wasabedo ga kwa yanyira yanya ko kana ndo kare jogi bewi jogi winjore koro naneno ka gindomo e barikiwa studio kar wood fibi matiende ni ndire kaka gima negative nikech jok nya romo oginyaro debe ni ginya romo ne ginya romo kata samoro e restaurant moro ama giromo kata e pub moro to macha giromo e studio kar barikiwa to barikiwa wange ga ni jogo ginene thum koro okan sure ken collab ama teach but with time wabro ngeyo. Yeah.
Ok nyalo wach ni ngi ech to iyo ko kuot.
Yeah.
Koro ngiso ni samoro nitie gimoro matikore kata.
Eh, nitie gimoro matedore kanyo.
Kabisa. Bruce azani mondo bende wakathulo makende mondo riet na jothumbe gi eki nikech sani ng'e gi kum thulo maloyo igna dek mokalo chien Bruce. Yeah. Nyalo ko angla sande ni kanye. Kito I believe nitiere ja kingpin mara bende owangla kaindi kata bende the king of wangla.
Igeni ya pile ka pile kata ka jiriekte.
Yes.
Nyako be wa gi number 1.
Kabisa.
And for number one mundo bedi benyako appreciate kako temogi gige koro ndi sa jawa industry wangeyo number one manyala wachan kian kipacha anane ni sani kingpin en ngane en prince inda osatero oangale ni eyo mamalo kendo omiyo oangalo ng'ere Kenya nosadhi mogocho e pinje maoko koro inda janabi eginene janabi masani jiwero
ene mukuombo koro adeni mola de protocol indi nambari nyalo miyo nga ka indi kaka jajao
nambari yo kian kipacha
kaka bruce
anyalo miyo dongo swag odongo swag
manganga
simba bego thum mamit kendo gitegi go thum mondo gikel jolupa moja ginonge onge competition ama onge ginene but odongo swag kata kaji wacho ga ni owero gig pono anyacho ni ena ni style of music nini but tumbe ga meet
yeah onge gima fans dwaro
nikech sani ngeni ko kinya wero gig otanda to onge ngama dhi winji kichako dinde wero kia siasa sani jok dwa mago ji dwaro gig ma affect youth kaka gimoka ka make relationship nini kore modongo ginene but obviously for all otimo thum mamit kendo wa appreciate kata next week anyo no dhi golo wer moro
ose leak part moro kanyo
ose leak koro we warituru hapa ni teacher day warituru mondo wadhi YouTube channel ne mondo wa support
odongo lwaro gimoro nero kama na yenya kanyo ende nyi kwarmo kan kaindi gi Bruce Willis nti kaka oyoro gi papati
anya wacho kama papati akagi molaro gi kaka talanta ineno makata kawuono ewa biro timo ne kaka talanto oromo olongo meeting moro mondo rom gi jo TikTokers mondo wapanga ka odago album ni next week mana donom ka mondo watem promote watem push mondo ji ka ngato oyud chieng manyalo biro ginene go kendo kaka talanta wagonero kamano komido chance ne o treat wa maber jogo de picha onge sunga mora mora bipo kwa winjere ga no yware gi ngato ama bedo gi issue gi ngata and may god nyasaye omed kete kaka yeno mondo med tingo wa malo
ang'o mage laro koro gi kaka talanta
koro kawuono ngeni kidhi e facebook akiani Simba ni benegi bundles.
Niene kai timu no.
Ntigima papa tino post ka. To akiana ngoma gilaro.
Gilaro gi wuda tieno.
Akiana ngoma gilaro gi wuda tieno. Nikech kada last time mane wuda tieno dhi eli and chi aungo.
Chi aungo migo.
Chi aungo. Nganene no wuene mok ber.
Papa ti
no wuene kaka talanta mok ber make kada ni gila akiani watch mane mantiere kindgi. Dakika mana matin
sacha moko kanyo indi kapuro dhi mbele kanyo indi post mara papa ti kanyo
papa ti papa ti mo pao ulongo ni mo pao wangia neka
mano papa ti kanyo indi
gin papa ti mang'eny kora keni en ti gimoro mano post kawuono unless ni useruche
nitie gimo post kuwuoye kaka talanta
for the kisomo ka kada somo
kila masomo maindi papa ti secha bich mokalo owacho ni for the second time you wanna feature my song on your album niga donge luor obedi e wuod migori aneno ko kanyo ko chako chwade finger moko kata owacho ni ka wero serumo ni donji kata e mjengo bro owacho kata indi ni sitapaza sauti this time round let's meet for torture mano indi kanyo ote mabende papa ti ondiko ne
ote mondiko ne kaka talanta ni kech ntie wer moro mane kaka talanta timo mano sagolo koro neno ni kagima kaka talanta okwalo wende ne anyang cha papa ti ni papa ti yime ntie wende moko misa kwalo kech kata mani cho golo maranjela kiani mar gine ne cha wange maber ni nowinjo ka enda nowinjo ka enda were gino ne wero gino live band to orokni odhi okongo odhi ogole piyo piyo ka enda pukogo kapuko gole koro timoro mar ni omanyo yuaruak gi jothumbe gi ok ber wan kae wate wan joluo to ber ka waherore ka gimoro adi ka gimoro achiel koro kaka talanta dwa golo albam ne moro ka embe same person next week opango moro ka koro sani obiro chako
pango album
ndi album mopango next august mabiro
papa ti
emboda golo mare koro akiana ng'o molaro gi kaka talanta madang odhi adhia to chak ndiko last osewuone kaka talanta marach kawuono chak wuone marach kikora nyang'ise ni mana ni bana papa ti ka ntie wach moro amora bera bera kuloso kenu kaka jomadongo ok bi e fan base ko nikech mano ukuodo wiwa ute un public figure kaka talanta public figure kaka talanta bego thum ma kido mopogore gi mare odok kata nembo wer gi dholuo eno go wangla ngani bo ngano marok chal ka eno wangla to bok ne en gine ne
kabisa
ko kada samoro ngene tum onge wuon go inda wacho ga pile onge wuon tum onge wuon go ko kada samoro ntika ka ngano no kwala ma gine ne ogol mare ngani bo gol mare jo tumo jo pinyo
moro koro pogi
ye jo pinyo compare kar goya goya koko kechen wange eno go ga koko kene go koko kama tumano da golo tum
oda golo tum
koro manya tension kosa golo tum ni ochako ling' chieng' moko achako wuok ochako create story moro
manomoro
ok nawuone marach papa tieno osiepna be wawuo kode nyaka piny
koro amiya
mana advice kaka gine be nicho osewacho ni jok maonge pesa kik advice koro an amba
onge pesa
anaonge godo an abiro miya miya advice nyaka thuon
ya
koro obeda beda mos ka ng'ane ne okoso ne ama gine ne gibeda beda piny to gilos kaka weche gi joluo te to wago thum achiel mondo ji owinj
erokamano kawachikona ni Bruce Willis kaindi ano ni mondo bende ikaw thuolo ni makende samoro ichiw credits ne jothum mopogore opogore ineno ka ng'ama timo maber samoro ng'ato bogo kamoro nikech itielewa kaindi industry
koro ada kaw thuolo ni mar go erokamano i jothumbe te kuom tiyo kodwa kaka jo TikTok chon ing'e ne ji wabedo ji ne ng'iyowa kaka kia gimoro nono batinde gimiyowa time kendo gimiyowa luor samoro binyo ka ng'ato oweri oluongi ochogi e thum koro is not an easy thing koro anode appreciate kendo adago erokamano ne Prince Inda kendo ago ne mos kuom wito joge manicho wite masira mano
masira makoch mara wawang' apaya
mano wito jarit ne achiel Ms. ng'anene George Okul may his soul rest in peace wago mos makende kasa chaka dago erokamano ne kaka talanta mano host wa kawuono Wuda Tieno, it has been nice working with him. Kendo, we hope for the best mon album wuog maber. Kachaka doki ranko Eddie, Uncle Eddie be ngama support wa weka mate iteleze.
Iteleze.
Iteleze. Wane man wachako ginoka jokes. Yeah. Wachako mana matin matin to. Odhi maber.
Yeah.
Embo ago nero kamano.
Kabisa.
Steve Ojanam.
Steve Ojanam.
Steve Ojanam be gofu maber.
Credit sa dog ne kanyo ini.
Embe ni sawa. Mm-hmm. Kachaka doki ringanene. Ilungo ni Tony Ndiema.
Tony Ndiema.
Tony Ndiema be goma ber. Omondi Wodombei, Bego Sawa,
Kabisa.
Elvis Kadori, Papa Tigini, Gingen, Gingen.
Amiso Thuanga.
Amiso Thua, Keria Giloria, Bowaroa. Pronogo Yagoro Kamano, Yaka Quino Chogo Gini, Yaka Freddy Jakadongo, Musa Jakadala, Emma Jalamo.
Yeah.
All of them you appreciate.
Kabisa.
Casto Mugi, Ada Wogi, your TikTok.
TikTokers.
Inti Timoro, Ajuan, Inti Timoro Mugoga Kanyamok Bear.
Watch Noah.
Inti. Akena ngomojo nyeri moko kosoga tich kacha akena ngoa ngato kaka Lady V.
Lady V nyarasoje.
Nyarasoje. Gilosoga put moro kanyo mar kuotho. Ching moro na swipe TikTok. Taido kakoro gichak wuoyo ne Steve Omarach kia gi body shame ngato. Ingeni gik moko ailagi ok ber jokama. Kingeni ya yonge content. It's rather log out of TikTok and go and look for something else to do.
Gineno nigin maboro gine ok in Kenya kasa mara miyo gite
maboro. Odiwolungo gani giluko sende
penyu arabu
ni jogo luko sende penyu arabu ko joma luko sende gi sama gi sayo half time moro mari wecha ido ngato yao TikTok chako kuodho jomoko to joma gi kuodho gi
poko wuoye wigi
must you guys yani ochunonga chuna ni ichieu gipachi maler ibet penyi keto kamera ikwago godo flowers kod gift diamond ni mondi wuo wenye ngato wuo gi ngato ok ber ama body shaming ngato ni ngato chal kama everyone nyasaye no chwe kit ne gine ne koro ok ber ki underrate ngato ni ngani raracha kaka ne gi wei wi nying Steve jana to macha nga mangwe kataka gi watch gi ngata ngata
ngwe watch pok no kinyo
gi watch ngata ngata kidwa ne jathu mondo ngei you always the right way ngato kaka Mr. Kede ne goga koko chien kae nogo koko to no yudo chance mogo pi ogo gi inda picha odogo leng
sane nga okonya wewe
ah dongo wuo nade dongo chieme mesa dongo ni jigoga koko mondo ngine koro obeda beda joma be wa promote jogi te but story moko mari gine ne kena ngo 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 kas do ni ngato date usa date TikTok nyakoro ni kata chimo nyakoro ni kata siling 100 nyakuma ni golf chako di lande TikTok kako oweki kiana ngo 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 ngo
ne 100 kende
samoro kata 20 bobi nyiso ngato ni orna 20 baba nyego gine ne kato nyakoro ni karo sevo ga screenshot no
kabisa
ching moli
to bana ching cha
ching mi kosana ne ni
koko muoche
ba ngadu ngisi ni bana ni ajuang donya ne WhatsApp kidonjo ido ga ni wevi
ka gomba ka wi
wevi ga ki no no kiena ngo chuli gine ne koro wa machwa ndie gik moko minya locate ka kik ne ni ya kech oge ching mi bro donje live joki kuche yudu ko kuyo duore kya yanyere ama joki si yanyere Jolwe maniga ga yan yiyo ka ngato yanyo wadi ayenje ma hicho richo richo ayenje mo dikia min kia ngo amin to ngama ba yanye ilani yimbi ngama mi
kabisa
koro bera bera ni watete gigini maber walos godo siep wa promote gogi mwanya gine ne goda biashara yeah at the end of the day kila ngato win win but when yi ngato kelo sigu ok ber
ok bera ga
yeah
Ndi ero kama na yenye winjo advice mar bende Bruce Willis. Wadika ya chande watim gi motero wa. Kiongo tichi metimo. Di winji gi maje moko kelo. Moko kelo ke kanyo hindi.
Ami doge Facebook.
Kati doge Facebook. Di beri kuno hindi. Molo yo ketho nyingi jika hindi. Sache moko. Yini nga ma ketho nyingi jini. Tiyonge Kenya ka. Poki dugo Kenya ka. Ching ni dugo Kenya ka. Ibiro godo hogi.
Ibiro godo hogi mara.
Toki biji wako nwaka hindi. Aonge metuta yenye kanyo Bruce Willis.
Kako kiloro. Wa muse Adamuso Clinton Adwar.
Clinton Adwar.
Clinton Adwar kani Mombasa kanyo. Thank you for the support,
yeah.
Official Nancy. Mago siepe mabeo.
Kamoti mani diaspora.
Jomani diaspora. Kamoti ngo Silver Adwar. Kamoti ngo ilongo ngane. Kamoti ngo Simba Bugo geni. Yeah. Ago negi manero kamano and yeah.
Ayo pni mai ni mana interview matin. Aburo pango kodi mono bendo abugi di pinyo ngo mbaka mangeni. Mono di chaki uwe winyi golf. Okwa chanyi golf. Tuangi soki managi madier. Nisa mi uwe nyinga ngato. Gone simu mondi penye gima winje ni nadier mondi wuwe gimi ngeyo. Aonge mathoth, ma indi ni AJ Media, mwane tayo ni na najuangu junior, uriti masani, oromu kuyo chilo machelo kendo.